Molweni babukeli. Igama lami nguNkosinathi Potwana. Ndihlala apha eMotherwell ke mnaka eNU29. Apha ku Between Four Girls ndidlala indawo ka Captain Lucky. U Captain Lucky lowo onguye ophetheyo emapolisini kwaye ingumuntu osebenza nzima. Sehlukile ke mna no Captain Lucky because le role ndinikwe ka Captain Lucky andinguye umuntu ofana naye mna ncakasana because ndingumntu mna othanda uJoker. And if uyaqaphela u Captain Lucky yena emsebenzini wakhe ungumntu oserious kakhulu. And crisis abajongene nayo kwisikhululo sakhe u Captain Lucky yindaba yokunyuka kwabantu ababulawayo, izinga le rape ne drugs. Now bingumuntu osebenza under pressure ngalo lonke ixesha. Now ndiye ndayivuyela ke le ndawo because andingumuntu ofana naye. Now ndiyavuya xa ngoku ndizawunikwa irole engohlobo ngumuntu ozithandayo ii-challenges. Ndibulele ke abantu endiye ndasebenzisana nabo ke esipolisini, abantu abafana no Detective Jack, abantu abafana no Detective Zakes, ngabona abantu ke bendifuthelene nabo, ndikufutshane nabo, and ngabona abantu bendikwazi ke ngoku ukuthetha nabo so that sibe nokwazi ukulungisa izinto ke ngoku kwisikhululo sethu. Ndibulele kakhulu, ndibulele nangaphezulu ke ngoku abantu abancedileyo, abantu abafana no Butluyanda Toto. Binguye ke umntu ke ongucameraman okwazi into yokubana okay ngoku Nkosinathi ingathi uphuma ecaleni khawenze ngohlobo, nabantu abafana noAnele Mvumbi ebinguye idirector ekwanguye umbhali wefilimu basincedise kakhulu man because akukho lula ukushuta imuvi. Kangaye into yobana besisithi xa sesifikile sishute ingase kungagodukwa because indlela ekumnandi ngayo nendlela esiyienjoya ngayo le nto siyenzayo. Ndithi kuni babukeli, nani khanibukele le filimu inomdla kakhulu ithi Between Four Girls. Enkosi.